Khumbulula ke le ngxaki u-4a to the power 2b kwaye ke loo nto uqaphela uba yonyuswe ngo-3 okanye irayiswe ngo-3. So kumele ukhumbule ke imithetho yakho yentoni ye-exponents. Uzocinga ukuba xa sino-a umphindaphinde ngo-b ze ke loo nto yonyuswe ngo-n okanye irayiswe ngo-n, sofumana u-a to the power n times okanye umphindaphinde ngo-b to the power n. So uyayiqonda ukuba kutheni le nto isenzeka. Masike siyizame ke ngomzekelo nje olula. Masithi mhlawumbi besino-a umphindaphinde ngo-b, yonke ke loo nto yonyuswe ngo-3 okanye irayiswe ngo-3. So le nto izawusinika u-a uphindaphinde ngo-b uphindaphinde a times b uphindaphinde u-a times b. So loo nto ke ithetha ukuthi ziphindaphinda ngaphi? Kathathu u-a ophindaphindwe ngo-b. So loo nto ke ithetha uba singathini? Ithetha uba singadlala ngeento zethu, sizame ukuqonda kakuhle kanye kanye le nto yenzekayo. So sawuthatha ke ngokuguqula izinto zethu indlela esimultiply ngayo okanye indlela esiphindaphinda ngayo. So singayibhala ngoba ngu-a uphindaphinde ngu-a uphindaphinde ngu-a, loo nto yonke iphindaphinde ngoo-b iphindaphinde ngoo-b iphindaphinde ngoo-b. So sino-a abathathu phaa, siphinde sibe no-b abathathu. So lena ke into ngu-a to the power 3, lena ibe ngu-b to the power 3. So sino-a to the power 3 uphindaphinde ngoo-b to the power 3. So masithembe ke uba le nto iyakuchazela uba kwenzeka ntoni na kula mthetho wethu esinawo phaa. So masike sibuyeleni ke apha ke kwingxaki yethu. So sino-4a squared b yonke ke loo nto yonyuswe ngobani? Ngo-3. So ithetha ukuthi yonke into engaphakathi kwantoni kwe-brackets zethu yonyuswe ngobani? Ngo-3. So loo nto izawusinika u-4 to the power 3 times a to the power 2 ibe nayo inyuswe ngo-3 uphindaphinde ngo-b to the power 3. So ithetha ukuthi laa 3 phaa ukhona kuzo zontathu izinto zethu ebesenazo. So yonke ke loo nto siyinyusa ngobani? Ngo-2 the power 3. So singathatha yonke into engaphakathi phaa stesi yonke loo nto siyonyuse ngobani? Ngalaa 3 ebephaa ngaphandle. Ze ke ngoku sithathe ntoni? I-product yethu. So masikhumbule ke uba u-4 to the power 3 kubani kanene, because u-4 to the 1 is 4, u-4 to the power 2 ibe ngu-16, as a 16 ophindaphindwe ngo-4 ibe ngubani yena? So 4 times 4 times 4 usinika u-64. And then sibe no-a squared, so loo nto yonyuswe ngabani? Yonyuswe ngo-3. So siyakhumbula ukuba kwimithetho yethu yantoni? Iyophindwaphindwa, izawuba ngu-a to the power 2 uphindaphinde ngalaa 3 ungaphandle. So loo nto isinike bani? U-a to the power 6, kuba kaloku uthi 2 umphindaphinde ngo-3 uzawufumana u-6 wethu. Then ekugqibeleni ke ngoku uzawuba no-b to the power 3, ngoba ke ndiyibhale ngomnye umbala. So sino-b to the power 3, so sizawuveske ke leya siyibhale ngolaa hlobo elulo. So sizayenza lula ngolu hlobo ke la kwelaa mbuzo sewunikwe phaa, 64 a to the power 6 b to the power 3.